Thank you. We'd like to try something with everyone that is very interested. It's very simple. We'd like to try this rhythm and this song that we'd like to. It's fun. It's gonna be fun. We're gonna try what they call the tintal. The tintal. The tintal is made up of 16 beats. There's three claps. There's a clap on 1, on 5, and 13. It's like 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13. Da 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 da
Thank you.